nitegereje ijuru ryawe ibikorwa by'intokeza nitegereje ijuru ryawe ibikorwa by'intokeza ukwezi n'inyenyeri mu byo waremye umuntu niki aho umwibuka umwana w'umuntu aho ugendera ushimwe mami n'ushimwe n'ushimwe mami n'ushimwe urambaye urambaye
Bonjour, bonsoir bakunzi ba BDUSA abakunzi ba Diaspora Media of course yes twibereye ngaha muri Teskamenge aho twashobye kugendera bamwe no vuga mu bakora majwi turi kumwe na Jean Dodier Tuyisenge no vuga ko ari umwigisha mu bijanye no gukora majwi ariko mu mudiho wa gospel reka ndakuramuse Jean Dodier
amahoro mahoro mugwe neza
ni sawa twe turashima muri Diaspora ibintu ni sawa kabisa ntitwidog
Okay, natwe turameze neza ngaha mu gikorwa cha Leading Voice ETS. Ego dusanzwe dukora bino bikorwa vya vocale dufasha aba jeune nkuko mwavyumvise ku mazina ni Jean de Tuyisenge. Ego nsanzwe nkorana n'abantu ba jeune bava mu eglise atandukanye. Ego
umurimo mwaba mwa utanguye ryari?
Umurimo umaze gihe kitari gito. Ego abamubona sabo sabatanguye ariko abatanguye twatanguye muri mo 2012 niwe twabitanguye dufasha aba jeune nkuko ego nico giye twatanguye ko ibintu bikogwa
mwaba musanzwe mwakira mwakira abantu wavuze ko mwakira abantu bo maigriza giye atandukanye SK na baba abakatolike baba barimwo abaki
ego murakoze cyane ibintu bikogwa dukora abo twakira twakira maigriza atandukanye abakatolike kiretse ba musulman ego canka baririmba izindi ndirimbo za sekira ego ariko umuntu wese aziko dusangiye ukwizera dusangiye urugendo twizera Kristo n'umwami n'umukiza mu bwingo bwacu uyo turamwakira rero n'amahegize atandukanye twakira mu kino kibanza ego
kugira mwakira umuntu mwamuraba iki ho bari akantu ashobora kuriha nka kanoti canka iki
murakoze cyane bon musanzwe ko biri numuhamagaro numuhamagaro twagize mu kino gikorwa mu bo twakira by'ukuri abari ko badukurikiranira hafi mu kino kigano cha BDUSA by'ukuri nta mafaranga dutangisha oya ukunyene mutubona twambaye tennis sport tuzindukira ngaha mu gitondo igihe cyose imisi yose kwa gatandatu ego nta kiguzi dusaba kimwe gusa turasaba gusa umuntu wese n'umwanya wiwe kandi byo kuri akubahiriza isaha akubahiriza isaha ego tusanze dutangura ngaha a sizere za gatondo tugaheza isaha zibiri z'igitondo ego murakoze twa twambaye tennis sport nkuko mubibona ego
turabona ko nayisizemo
eh
sana ehama no vuga yuko mbega nkawe nk'umwigisha usanzwe wigisha nizihe karakteristike ukoresha canke no vuga ubumenyi ukoresha mu kwigisha ivyo wigisha ubikura hehe wigisha biciye mu nziri yawe
murakoze cyane kubibaza mutubajije musanzwe ukuntu tufasha abantu bajene misanze murazi yuko isaha igeze turakoresha bita réseaux sociaux turakoresha internet musanze vyigwa vyose twiga haba no ku mashuri aba professeur usanga ba ibyigo bagira bushakashatsi bagira baraja kuri YouTube kuri Google bakaja kuri YouTube bakaja kuri réseaux sociaux bakagira maho cherche natwe ico gwo tukora turafise badufashije mugambo ko kudufasha ntitwabaye satisfait kuko nabo bafise aho bagejeje rero mukwigisha rero turagira maho cherche natwebwe turagira maho cherche kuma kuri YouTube kuko hariho ivyigwa canke ivyo tuba twateguye twigisha cyane cyane kugira ngo umuntu ashobore kurimba neza ego murakoze
hama mu banyeshuri wigisha ubona bimeze gute ubona iterambere ryabo rimeze gute
murakoze cyane by'ukuri turamaze turabona ivyamwa mu banyeshuri twigisha ego turafise ababimenye ku rugero by'ukuri ashobora kurimba kuri stage ukavuga ati by'ukuri urya muririmbyi ararimbye neza ego bamwe ntibagikora ngaha kuko muzi yuko musanze muzi abajene kuko ukuntu duhurira ngaha tutari muri eglise imwe biba bigoye ko uwo muntu musiva cyane rero araza ngaha agakora kandi ukabona yuko vyukuri ariko arabimenya ego muri twebwe hari abantu ufise ama evolution no muri aba mahaza bashasha rero tuma tubafasha tuduza nivo kandi vyukuri iterambere muri bo ndaribona
hama nkuko bavuze ati duhurira ngaha misi yose eske hanze yo ngaha hoba hari ama evenema abahuza
ego murakoze cyane nkuko mutubona dukora ngaha hanze turita butumire kuko nkuko mwa dutete kamuka dutemberera twa guhera mu 2012 twarakora mugabo tugenda duhura n'abantu bashima ibikorwa byacu bakadutumira mumva dutumira twaraburi zina twiyita kuko nago duhuriye nk'abajene twaburi zina twiyita mugabo turaje hamwe nk'abantu twagize agakomite kugira ngo uraze ko hantu hahuriye batatu bane batanu haba hari cyo bita ordre rutonde rero turaje hamwe turavuga ati reka uno mugwi canke hano hantu duhurira twiyita izina kuburyo umuntu ashatse kudutumira ashobora kumenya ngo adudefenda canke ngo aduhamagara igihe twitavye ubwo butumire rero twaciye rero tuhakura izina bita leading voice yeah leading voice ETS mu bantu bakora dukurikirana niko twace niryo zina twace dutora ubu rero niko twita umuntu ashaka kudutumira aradutumira kandi butumire turabwitaba no kuwa kane kwa nako dukurikirana tuzaba twatembereye aho hijya kuri EGCP ego niho tuzaba twitavye butumire mu mugoro wa guhimbaza Imana no gutazira murakoze
hama umudihu wa gospel navuga ko ari umudihu urimo abantu bazi ivy'amajwi ariko ukwamamara kwawo canke kuba hiti kwabo sikirenga wewe uwo bubona gute gospel yo ngahi wacu mu gihugu cy'u Burundi
murakoze cyane gospel ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'ukuri turafise abarimbyi beza barimba neza cyane muri kano karere kacu mugabo ugiye kuraba kuri hiti cyangwa kumenyekana nicyo kibazo dufite rero ikibazo kiri kudashigikira ingabire hari ukuntu badashigikira ingabire nk'abadukurira cyangwa abantu bafise uburyo kuko n'abajene nk'ubu ushaka kujya kuri kodinga umuproducteur ntumusengera umuproducteur akeneye amafaranga kuko aba ari mu mwuga wiwe aba akeneye yuko ashobora kubaho natwe iyo tugiye turakeneye ibintu byinshi cyane nk'abajene baba bashaka gukora indirimbo bitwara uburyo bwinshi cyane muri icyo gihe adashobora kuronka support kandi ngabira ifite by'ukuri kumenyekana ntashobora gushika paske atuko turakora aha turakora mugabo tuba dufite tugarukira mu gihe tutaronse cyangwa bataronse opportunity yo gushika muri studio ego bafise limit niyo mpamvu rero kuri cha kibazo niyo mpamvu mudiho wa gospel mu Burundi gutera imbere biriko bigorana kubera iki nta support irikiraboneka ku bajene cyukuri ngabereze hari ndabihamya ndabishingira nta ingabereze hari ariko support buryo kuko hakora amafaranga kumenyekana kose n'amafaranga
none ko tubona abaririmbyi basekira usanga bakwita hirya no hino akarondera akantu hari kugira avuga ati reka nshike hano nifuza kubera iki none mwebwe mutakora ngo cye hirya no hino kugira ngo shobore gutera imbere
ya murakoze cyane abaririmbyi basekira ikintu bakora bose ndabizi cyane mbwa ndabikurikirana mugabo tutabeshanye nasekira ari sekira sikure cyane nibateye imbere cyane ku buryo tworonka nk'umuntu by'ukuri tugiye ku ma pourcentage tugavuga ati 80% kuri sekira nabone usanga uko biri ko ndabibona ntaho barishitsa
ariko urabona ko hari itandukaniro na gospel
yari itandukaniro ayego hari itandukaniro musanzwe uko no kivuga usanga twego abantu bafana gospel batinjira mugabo muri sekira manje kuvata ndafanye urya muntu ndamukurikiranye arimukurikirana cyane rero gusa kandi bobo amakazo sose arabakoresha cyane ico cyo ndagihamya kuko journalisme muri gospel menga
namwe turabakoresha
journalisme muri gospel menga mwana twibagiye ariko gusa ndazi ko ukuntu biko biraza umuco uri kuraza imbere ni heza niko ndabona ikanguro bakorera hose muri ko murakorera hose
hama muri reading voice mwifuza gushika hehe mwifuza ko byoherera kuza muraza ngaha muri tesi gusa mukora ivyamajwi niyihe mape uvuga ati twebwe twifuza gushika kuri iki kintu byo babiryoshye
bo murakoze cyane kuri ico kibazo rero niho ngomba gutebera cyane urabona ko gutera imbere ko muririmbye ntakora wenyene abakeneye abantu bamufasha bamusupportinga rero vizio twakoreye ko muri ete muri leading voice etesi hari ngabire zitandukanye hari abandika rero mu kwandika kwabo bakabura aho ibyo bikorwa babikorera rero n'iryo hangiro twaciye twiha nk'ijya ndirimbo mwasanze tuko turaririmba nk'ijya ni composition y'ungaha muri leading voice etesi rero kuko tuba dushaka ko ibikorwa byacu bera ngaha abikashikira n'abandi bari hirya rero turahamagara cyane abo dukorana muri kino gikorwa cya Reading Voice ETS kwandika kugira ngo talayiwe iduge kuko plus ata mumwe yateka arandika ingabire yiwe ntushobora kuyibona ariko ingabire yiwe tuyibona mu gihe yanditse indirimbo yiwe hama tukamenya ati naka ni naka vy'ukuri originale Jean de Denouyu originale mu bajene baba ringa twatushaka kumwumva rero nico ci niyo principe twihaye umuntu wese nga muri Reading Voice yanditse arazana indirimbo yiwe tukayikora majwi hama uwihezagiye uwifashije arafise ico bita uburenganzira kuja kuyigisha muri eglise niyo ntumbe twashatse kugira ngo dusupportingane ego kugira ngo nigihagiye muri studio indirimbo yiwe aha taba yashitse mu eglise dusengeramwo ibishitseyo ya kujya abandi bari kubara bikora ugasanga indimbo ya kanaka ntaje muri eglise wacu ugende mu methodiste ntaje muri eglise wacu mugabe gihaje akayumva kandi atahashitse ya niyo support re dukorera ko cyane ego
mbe mu bantu mwigisha nta bantu uvuga ati jewe umuntu naho yaje kwiga ivyamajwi ndabona biko biramugora cyane ivyo birabaho
bo musanzwe mwishure niko bimeze mwishure ari hawe cyo bita abantu batahura n'ingoga n'aba faible rero mwishure si twese tuba turi kuri capacite zimwe ariko nk'umwigisha bari imbere yabo uragerageza kumufasha ku buryo nubwo batabizi pole kuko ngaha ni shure twagize by'ukuri turiga gahoro iki etape par etape ya tugafasha ego hari abataba babizi n'abazanga babizi bashaka kuduza nivo nkuko baba bashaka gutera imbere rero by'ukuri nkuko mubivuze hari abataba babizi mugabo ntuca mureka kuko ntubura umwigisha ategerezwa nyene ya kugerageza kugorora ku buryo umuntu umushikana kuri vizo cyangwa umushikana ku nzira nyezina iyo yifuza gushika
hama nk'ubu hariho umuririmbyi wa sekira avuga ati je nanje ndashaka kugorora ijwi ryanje reka nkubitiye hariya muri reading voice wowe nta kari bumwomoha
bo mu bisanzwe ya urumba bari muri vocale kuko nubwo tukorera cyane cyane kuba gospel ariko abarumva ko bari karashaka gutravaya ijwi gukora ijwi ryo girango ashobore kurimba neza kandi nkanabivuga yuko nkabishingira ntahe naba barimba sekira baraciye muri gospel kandi nibusanga barimba neza ya notanguro bwinshi baciye muri gospel ya bageze muri sekira bivuye nuko indoto zabo usanga batangwe muri gospel akumva ari kahamagagwa guhindura carrière Leruyo o kubera imkemu y'ubimwemeza yuko ashaka guhindura uyu cyusanga giye kandi agiye hari abikora neza cyane ego
muri make uvuga ati umurimbyi atacye muri gospel biba bigoye
ya biba bigoye cyane kubera iki dukuri abantu ba barimba sekira bararirimba mugabo ibintu bararirimba sindabaci intege ariko badukurikirana mugihe barimba niba biri kumanota oya urumva nyene urumva nyene akubita ibintu yewe kumata ibyo kuri yaja araduciyemo vraiment araduciyemo rero gospel fashiki abari no marimba gospel gituma wace muri gospel ushanga uri kurarimba neza ko tukurimba tukugisha muziki kuri kumanota ego si ibintu turota igihe uririmbye ndi naguhaye inota ukarimba ibitari byo ndavyuma nkabwa ati ririmba kuko muri studio karavuza piano ujya muziki kuri kumanota rero igihe atari karemba kumanota urumva ni bimwe by'umuproducer acagira ibya dendekeranya kugira ngo ashore gusoma
ngo yirira kanote
ariko uciye muri gospel by'ukuri mba ndi sure yuko uririmba neza umuziki mwiza cyane
reka tuba ndanye nibikurikira abakunzi ba BDUSA abari United States of America bari mu Burundi nkuko abivuze ati uwuciye muri gospel nukuri aba arenze abazi kuririmba reka tugende na cameraman mbe wa muntu wanje ari he cameraman twagiye bite mwigeme
nsawa
urakomeye
igome cyane
hama tugusanze ngaha muri test kamenge novuga aho muriko muriga ibintu bijanye n'amajwi kubera iki washimye kuvuga ati reka ngende hariya nige ibijanye n'amajwi
Amfete jewe ico nashimye nga muri tesi hari ukuntu tonke fisimane yo kuririmba mugere fisimane yo kuririmba uragerageza ukayikorera ukayibagara kuburyo niyo ugiye kuririmba utanga ikintu gisa neza
ati wasanze ufise impano yo kuririmba urashaka kuducishiriza ko gatoyi twumve koma ijwi ryawe ukuntu rimeze
ukonaze nunikundi isesene no kyanje nirihinduka ngwino nganoa nzahugomba kuwa nubu nihundi
wawu urabizi kabisa hama nikihe kintu umaze kunguka kuva ushitse ngaha novuga muri krebe yanyu yo kwiga iby'amajwi
Okay, je wi tramaze kunguka. Donc narize articulation diga binza ma demi spiel. Ingene ushaka kuririmbira neza kuri notes. Ingene ushaka kuririmba kugira nturirimba ama demi ton canke na contre ita haba ku ngoma. Ni byinshi ni byinshi ni byinshi.
Hama nta ma challenge yo babaho muri uyu mugwi wanyu canke muri uyu mugwa wanyu wo kuririmba indirimbo za gospel.
Ama challenge nayo turagira
nko kuri wewe wow merci sana cameraman ni nyuma ndabona undi mubogare ngaha yambaye Manchester United reka ndakuramutse urameze neza
ameze neza
tugusanze ngaha washitse ndabona wambaye tenido sport mbe sport na sport no kuririmba byo bifise isano
ego cyane bafise isano kuko muri mzi wese ari ibintu imwe mwe bimufashe yo ufise sofuka cyangwa grass sport nyinshi bivanye n'ingufu ubufise bigatuma n'amanota cyangwa ugasanga ukwere imindirimbo bigagupa kuvena kuba ufise sofuka ni cyangwa ufise ingufu nyinshi muri wewe bituma nyine harundi rwe dushikako yego
ama ikindi nifuza kumenya urushengero usanzwe usengamo kubera ko batubwiye yuko ngaha haza amashengero agiye atandukanye yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura ngira n'abaruguru baraza sinzi
yego bro ama sengamo exit bombers ahibujumbura Eko
hama umugwi kuva utanguye woba uzi uko umugwi watanguye
novuga yuko je naje mu nyuma ariko novuga yuko mukuza batubwiye histoire mene novuga ko umugwi wakujije benshi ama naje mukuzamo nawo je mumengo nyine ndaje ariko me kuva ndawujemo vraiment hari kintu cyahindutse muri je kome mane ni nakunda ariko me hari byinshi narinzi nakora ntanze ariko ngakinsanga do plus batwigisha do plus turirimbiye musu kufa kuririmba no ariko katubwa ati aho waririmbye uko harinzwe gusanga nyine hari ibintu bimwe mwe ngenda koresha naje muri je personnellement
nko kurushengero iwanyu iyo bumvise ati uri muwundi mugwi uri kwiga ivyo kuririmba ntaco biheza bikica
oya pome mane uvuga ko sindi muri mvi muri kohale oya
kuba utari muri mvi muri kohale ivyo wiganga aho kibitwara
novuga ko ibyo niganga premierement ndabikoresha mu bana hama ikindi novuga ko quelquefois game handirimba handi hano nkuma ku public nabaye muri muri ku public eko kenshi nayo sanga ndakoresha
mbe kuba uzi kuririmba ariko mu rushengero ka butaririmba bo bavyakira gute
novuga ko tugiye kuvuga gucyo ni ibintu mengo hari gi muririmbyi yose afise gihe cyo kuja muri kohari cyangwa ivanyiri uko na live ageze ko cyangwa ubiye kumata ijyo mwanyanje nturagira Eko uvuga ko ni kuri ico.
Kuri wowe uvuga ati hariho umwanya urindiriye kugira ngo uzoshore kuvuga ati harageze ko nja muri ko ha.
Novuga ego canke oya bivanye ni bivana n'umuntu nyene.
Ama kuvutanguye ngaha uramaze kuzimisi tari mike uramaze kuruha cyane eske uvuga ati je no banifuza gushika hehe muri ibi bikorwa byanje byo ku novuga guhingura majwi canke wifuza ko bishika
Premier novuga yuko kuva nshika nga naje atakimwe nzi vraiment nzi nyivyo byo byimwibarabara hama banyigisha novuga yuko objectif novuga ya d'abord premierement nti turi abashantu turaba ba grand endorateur rero uko abese barima cyangwa abo imana hayo ngabira rimba ko ingabire z'Imana imanize izitanga jeme objectif yanjye novuga yuko nuko benshi bokira mu kuririmba kuko turabizi yuko hari abaje ama stage bafite objectif yabo me novuga ko objectif yambe d'abord nuko noba mu grand endorateur mbere y'Imana hama abantu bakakira ikima n'impaye kugira nyine imitima biruhuke ego
bavuze ko ngahara ba amatara atandukanye abandika abakora iki we wabujejwe iki muri no mugwe
je nga muranda gushama travel ya gym tonic ego tukagira ama gym tonic turirimba ego
merci sana hama bakunzi ba bidi wese yireka tubashimire twari twishikiye muri kino kibanza aho twasanze le jeune bariko bariga bijanye na majwi mwakoze cyane mwese mukoma radukurikirana thank you so much mwari kumwe na Felix Kaongo ciao ciao
Chinzira takirizira uyo Yesu agira neza sizera nagiwe nirimbao icyo yavuzara gisora chinzira takirizira uyo Yesu agira neza